mani uchi kitu maver ni weche madwa wacho. Tumni nago evulu ma uchiel. Tu weche mana wacho kapar kanu winyo maver. Emo miyo kenda nuoye. Kangato wero wer tu jikwano kaka miel. To miel bende okrai. Toto tumni nagoe. Ka uwe wiri uok marthuan gweno kotinga. Bi uok tokrai. Toka uduari ugi moro kengato. Kibeni gadiri ni Mario tegno mak nyalale imare baka poni Mario lalgo ibiro dong nono keni biro doki kwecho ema chal gi ratonga kwaya mak ionge go to chuni ni nyaki dhi kwa ng'ato to kikwaye mumimi beto goma dhogo banore to kidok kwaye kendo to nyaka kuro tuoni emomiyo koro kibeto kode to nyaki bed kode king'iyo dhoge maber awe ubi mago nyikwara moga nywang Ugina lwenye gari kula sembo. Go. Koko ya tsoka madi.
Osito wodo gola woro pinyi nango. Osito wodo gola woro pinyi nango. Nyakwaru wona misa nyono piny gi luoro Nyakwaru wona misa nyono piny gi luoro Ngimotangi ji piny sayo dakie Ngimotangi ji piny sayo dakie Jambola dongo her mi golo moe dak Jambola dongo her mi golo moe dak Bolorwoke ngima piny tero mos mos Olor wo kengi ma pinyi tero mos mos Yoi ma thuan piene mi chogo kuot Yoi ma thuan piene mi chogo kuot Kima ngenya neno yuak ne wach pesa Kima ngenya neno yuak ne wach pesa Kangato yudo pesa togalo ni pinyo loyo Kangato yudo pesa togalo ni pinyo loyo
Magorumo
Pesa kore na wimatiku jie pinje Pesa kore na wimatiku jie pinje Peso kelo sigu jila moka keru mungu Peso kelo sigu jila moka keru mungu Tomadu parche nunge ningime mwandu Tomadu parche nunge ningime mwandu Tokatangi mavende rumo lodoku kumlo Katangi mabende rumo lodoku kumlo Pinyo loyo dhano pinyo ye wange Pinyo loyo dhano pinyo ye wange
Mose wanugurwera Edo ikayo Atoro limo
Hello Urigumuru lango ni mwinyaka mwango Bosa janet maka swenga Nadem kanyo
Nungo pinyo kiro mpinyo tamo tuondi Nungo pinyo kiro mpinyo tamo tuondi Jiko bondo mumbo dino nyalogo Jiko bondo mumbo dino nyalogo Katagoru mako galo dino nyalogo Katagoru mako galo dino nyalogo Okore wodo gonda dino nyalogo Okore wodo gonda dino nyalogo Kata luanda magere dino nyalogo Kata luanda magere dino nyalogo Oruko makasembo dino nyalogo Oruko makasembo dino nyalogo Tokato nera kango dino nyalogo
White Fintech
Tokato nera kango dino nyalogo Buya jaru singa dino nyalogo Buya jaru singa dino nyalogo Nyamugondo wudo bare dino nyalogo Nyamugondo wudo bare dino nyalogo Jomo wudo kuyu dino nyalogo Jomo wudo kuyu dino nyalogo
Kuse tero jomadongo
Tokato ginga juma dino nyalogo Tokato ginga juma dino nyalogo Nyerere kabarage dino nyalogo Nyerere kabarage nino nyalogo
Kapo uko makaseda
Tokatu uoro ula nino nyalogo Tokatu uoro ula nino nyalogo Poru uo damingo loyo iye rombo Poru uo damingo loyo iye rombo Pinotero yo lamo Piño chuere, pinotero yo lamo Katadam guiaba neno eogo Katadam guiaba neno eogo No agua ni yedi neno eogo No agua ni yedi neno eogo Para ogi erode neno eogo Para ogi erode neno eogo Tokata Yesu ruodwa neno eogo Tokata Yesu ruodwa neno eogo Maria mtakatifu neno eogo Maria mtakatifu neno eogo Ikwa umoga jwanga parme ngero moro Ikwa umoga jwanga parme ngero moro Ungeni dherari mbinye dokingi orangaj Ungeni dherari mbinye dokingi orangaj Imugenja bare omedo managilamo Imugenja bare omedo managilamo Erugeno genero omedo managirito Erugeno genero omedo managirito
Enchifo mbonyo Imosona jaduonge liazaro Kamolo, yup na uru ni mos. You ready ura mogi?
Ani bet kode kingi ondoge,
atonga kwaya.
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 Bet kode kirango doge,
atonga kwaya.
Bet kode kirango doge,
atonga kwaya.
Bet kode kingi ondoge,
atonga kwaya.
Bet kode kirango doge,
atonga kwaya.
Girigiri oloyo gira kwaya,
atonga kwaya.
Girugiru oloyo gira ngato,
atonga kwaya.
Aduadu inyalo buare ore,
atonga kwaya.
Aduadu inyalo buare ore.
Uchilo
bet kode kurango doge
Tatonga kwaya
Bet kode kurango doge
Tatonga kwaya
Bet kode kurango doge
Tatonga kwaya
Bet kode
kurango
doge
Tatonga kwaya
Bet kode kingi ondoge
Tatonga kwaya
Bet kode
kingi ondoge
Tatonga kwaya
Bet kode kurango doge
Tatonga kwaya
Bet kode
Tatonga kwaya
Bet kode kirango doge
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 Tatonga kwaya
Bet kode
Tatonga kwaya
Bet kode kirango doge
Tatonga kwaya
Bet kode kirango doge
Tatonga kwaya
Bet kode
kirango
doge
Tatonga kwaya
Bet kode kirango doge
Tatonga kwaya
Chuenyo ingaro yengile
Tatonga kwaya
Chutoenyo ingaro yengile
Tatonga kwaya
Bet kode kirango doge
Tatonga kwaya
Bet kode kirango doge
Tatonga kwaya
Bet kode kirango doge
Tatonga kwaya
Ayeto bet kode kirango doge
Tatonga kwaya
Ayeto bet kode
kirango
doge Tatonga kwaya
Bet kode kirango doge
Tatonga
Latonga choir,
Latonga choir,
Latonga choir,
Latonga choir,